Oye, caso.
Oye. Oye.
Oso wa hefa.
Oyuki.
Uma ameba. Awanti ba. Wanae so so.
Wanae.
You found.
Anyone, you're more sensitive.